Mad is it? Yeah. And then you're mad is it?
Na kitu kaya kigonga gari, hiyo mtambiana nini?